price of love, the price that you're willing to pay.
You cry,
your tears you're in the sea.
When you see me go by,
why so sad? Remember, I made
an arrangement when you went away.
Now you're making me mad.
Remember, despite an estrangement, I'm your man. You'll be back soon, you'll see. You'll remember that wrong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Ocean's wives, empire skirts. And when word comes to shove, I will wonderfully tell you my love.
Da 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 da